We represent the Hobo's Claw and are here to share some music with you. Because we need to give the Hobo Sensei on the Kuni Masarima Hobo Nai. So without further ado, let us begin by warming our voices.
Da 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 da
the rest of your time in Hogsmeade Village.